Redi kuwe ne sanyu sawa yaye. Lebo, leka tu sanyu sawa yaye. Vote ni ke wongo, anyarumi ya bayaye. Badman Records, MC Events.
Nabi sukya bibi no.
Ebi sanyu sawa yaye.
Bubi ya bina.